ngaphansi ngaphezulu zawo nemsingela ngisimako nabalifini isizulu kuleke ubuza ngibuza ngisenga bathi nahhayi ngihlaba nami kwamkhiza abaningi bathi nongedle obathi imali yakho kodwa mnani seriousness hhayi we mesi ngabe kusihamba kanjalo nje
bathumala basisondayo bathubajabula
I'm not the one who's running out of time.